Bakunzi namwe banywanyi ba Dylan Plax 1 uno musi nagendeye ku mutumba wa Kagongo. Mutumba wa Kagongo ni mutumba umwe uri muri zone ya Kizuka. Kizuka nayo ni zone imwe mu mazone atandatu agize commune ya Rumonge n'intara ya Rumonge. Uno musi rero ndi kumwe n'abakobwa Ndagamere iburyo bwanje kuri microphone ariko nimwibagire gukora like share na comment kugira ngo mwaba muri abambere kwirongera ibigane bica kuri Dylan Plax 1. Ndagamere iburyo bwanje wewe witwa nde?
Uwimana Saidati
ndagusabura hari yenye kugira ngo wakubone Uwimana Saidati urubatse?
Oya sinubatse.
Nurubaka?
Oya
kumbe ndiro nke musheri mana
mama wandos.
Ibafu bwanje nawe muri bande?
Mugisha Debora.
Uno munsi mfise akabazo kuvyerekeye uno munsi urukundo rukoragora abantu biriko biragora abantu kwihangana bivanye namarongo canke ibinabiriya. Debora, mugihe uronse umuhungu atagira ikintu na kimwe w'umufukara nkanje ugifata mu gute?
Ugifata mu nyine uko ndavyiyumvamo nyine mu mwanya tuzoba twa turi kumwe kuna bayambariye kuna yo nyine aba yizanye nawe.
Ukuntu aba yizanye nyene nk'ukunyene ni nk'ukunyene nizara nk'ukunyene
akambya neza tukahuza ibiganiro fresh ashobora kumwemerera tukafatanya nanje ego.
Debora, hariho abakobwa badakunda abahungu bakenye nk'uko kwiwacu, mbega ajya ku bahungu mwewe wo ku muhungu ica mbere ukunda ni giki?
Kuki
ni gihe ikintu ca mbere ukunda ku muhungu?
Nkunda ku muhungu je mba shaka nyina nkunde naje ndamukunde kukubira ibindi bica bizamunywa nk'ukunde bwamaze gufatana ego.
Bewa vusinde
Uwimana Saidati.
Saidati, mugihe umva ushaka umuhungu wega wewe watanga mahari wagenda guko umuhungu?
Mugihe mba ndamukunda kandi ndamwiyumvamo no bikora.
Ubo bikora
ego uko mba ndamukunda kandi nkaba ndamwiyumvamo nkavuga ati ndamukeneye haruhande yanje.
Ugaharura ama miliyoni nyene?
Ay mwaya harura nga yatanga. Ego.
Ni Saidati?
Ego.
Saidati, niki ya kintu cya mbere ukunda mu rukundo?
Mu kintu cya mbere nkunda mu rukundo. Ndakunda umuhungu dukundana kandi tukiyumvanamwo kugira urukundo rwacu ruro kwamera ubwa mbere.
Kwamera ruri moto moto.
Ego.
Mbwira ibintu bibiri. Wanka mu rukundo.
Mubintu nanga mu rukundo bibiri. Ndanga umuhungu mbesha mbesha. Kandi nkanga umuhungu tudahuza. Yamagomba kugirana kumpinga nyene urumva ugomba kuzana ibintu byo kuguma mpinga umeramenda hasha nitwerewana.
Bakuzira mu banya de Plax 1. Mumva Saidati avuga ati je mu rukundo sinkunda umuhungu nzana ibintu byo kumenda henda. Nkunda umuhungu nzana ibintu nyene byo kumbwira yuko nkunda. Dukundane dushike ku ntego. We nawe Debora. Nawe sinzi kuri cyo kimwe na Saidati. Nibihe bintu bibiri ukunda mu rukundo n'ibintu bibiri wanka mu rukundo?
Ubintu bibiri nkunda jewe mu rukundo ndakunda umuhungu avugisha ufuri atada yipratura ngo ndafise ibinaka atavyafise. Hehe, nje shaka kubya avuga ati nukuri jewe ndakenye nimba kenye nimba tunze uvugisha ukuri. Igikira kabiri nacho ndakunda umuntu ankunda nkamukunda tutabeshanya. Yego, hamabiri ndanka nabyo ndanka umuhungu amvanga. Ginakunda hajya ginakunda hajya kaza ubwa mbere aza ndaruri wenyene nafisa ba injojo bazite
iyo nyoya mazi ndakwibona mukiraho
unakona mukadobo aga
mwiongo iyo kuri twara tina nka kwitangayo maskini ya Mungu
amigikira kabiri nacho nkanka umuhungu adanya hadiyo bumba bahungu burusaku bakaza ye baza gutongoza kugira ngo baze bakwanda wamuha kagakisi kamwe ndakagenda harashoboka ararika uno muhungu mubi nyene nsima nkamushaka
none niba atari banga wofisa abasheri bangahe
jewe ko kwanje fisi umusheri umwe wonyine sindenze yego
ndahombye kweri none nanje babanje ayigabashe
wewe uya tuzokurondera kuko abakobwa baruzuye.
Debora, mu rukundo uvuga ati nukunda umuhungu agenda aravuga utuntu tw'ijambo umuhungu agenda ari baraguza mbega. Debora, uravye uronse y'umuhungu iwabo basanzwe bakenye hakaza n'undi atunze ariko uri yakenye akaba ari wona afise urukundo rwinshi wewe ugenda kurinde?
Nogenda kuwa kwenye afutira ukundo kubona ashobora kugenda kumucya afise uvyuzuye tukabona nabi akanturubika kancokora ngo waje tacuzanye
rero
nje mfuma ngenda kuwa nyene tubyumva kumwe nkunda tugakena mugamona arankunda
wowe nawe ubibona gute Saidati?
Ashuka kuna kivuze kwa hile nuko njene. Urashubura kugendu kwa sanga. Vyo siyara hejeje. Ari kwa mara kurishwikamu. Ukarubura mwa mahoro. Akamagutuka. Na kuzanyu sanga vyo si vyo uzuye. Ari kumaze kugenda kuruwa mkene. Murabironderana. Mukaro kugiriri vyo wanyu. Ukukaro kubgira. Agiza gutukuruwa mbgira. Tukwara bironderanyu.
Ewi ni vya achu.
Eee.
Hali iteke kujare telefuga ati ni kuwa kabichi mategeko. Mbega we kumuhu munga kubara ati numara kutuare muhira. Uwa mbgira tumaitu gende kumina changa mbgira titukigiri.
No mbgira tingo tumaitu gende muhira. Amaza kumwere kana muhira. Hama mbgira tukabunge nerero. Tugende kwa andiku. Hanyuma wikunze tukagenda kwa andiku. Hanyuma tukagenda.
Ok, chumunga na mkiwa ani.
Ego.
Akaramata.
Ata angurane nimu. Ego.
Harama tuweru kwa kufuga na batu bari ati. Hapa kubugabubu. Ni magisha kena kubugira babi yuko. Sawa shiri. Basa nukabagie. Nawe ni gute.
Oya jesho na chono okora. Oya. Kuba turatandukanye kuko nshobora kugenda ejo bikanga bikananirana kugira rero nzosubire iyo narinde bikama yakungora ariko imugenzo bangiye narabibabwiye nashobora kubabwira ati je biranse bagata bambwira ati ingo nyambavyayanse ego
uraba ari wundi yambari ati jewe sinogenda kumungano haye kumugoroba ati kuko ijya twambaye urya rushungi babyuturushungi mbega ati birabera sana vraiment
Kweri jakanzu na witabera. Ariko nitwa chatu giri guwa mahegwe ngo tupigirigwe tukwese. Harawa giri guwa mahegwe baka bigirigwa. Na wanda wadashubra kugiri guwa mahegwe. Ukagenda, ukwenye na tawa wambai.
Harawa wandi wambari lati. Indero yubu ya lati tote. Atumukobga mungu hagiyo muka msanga kiwara wara kumwenu muhungu. Ukamugi lati mbewa mukobga vyuri mwani vika chakutu. Kati mbewa ni wawa mziaye. Wena vyo nmira kubako.
Kweli jive vyo nena vyo birambako. Oya.
Umuvya guciye ko hano muri kwe hari akurica gitoki amukunda guhagara na wa musheri wawe. Akakubara ati we wa mukobwa wananga vanga ugende muhira. Uci mwishura gute?
Cyana mwishura ati nubundi amasaya ara bisanguka yageze ngira naye.
Kanari ukiri.
Oya ni murako kanya cangenda. Cyana mwumvira umuvya vyo byambariye nka cangenda.
Debora uri kumwe no musheri kiyago cashushe. Muri arko kubadira ati tuzogenda kugira ki mariage tuzakoteza taxi tuzakoteza BMW urumva cyaje wundi bumwa kubara ati wa mukobwa wa Paul ivyo urimwe nibiki genda muhira wewe nkawe wo mwishura gute
je no mwishura ati hari ivyo nkimo niwo nkunda ndataha kuko bere ivyo mpa ndumva za niwo nkunda bifitiye akamaro usumba mwiyambari akima gusa nujya aba yavuze ati taha abayica bayagize ni aba yakoze aba yahewe ubwango nibwo twishinga ibiyago tuyaga ndege amasaya guta kimwe gusa hakuru nuko no yumvirize umushari wanje tugategura ivya kazoza
umva oyumvirize umushari wawe gusumba ujye mone kora guhimanura ati mayu sindira muhiri ivyo bintu rimwe sivyo
uje nakubwiye muga mba namwumvirije nawe nyene simba namugagiye
bakunzi namo banyadira mu practice one murumva yuko ahantu handutse ntati uyu ati je nota hamuhira uyu nawe ati no maya kumvirize umushari aha rero duhure muri commentaire kugira ngo nawe utubwire ikintu bari kubabwira saidati ni saidati Saidati nuyu na Debora. Saidati, uba Debora byavuze ati je no manza tukavugana n'umusheri kugira ngo tunoganze kiyago turimo kukeje buca tugira mariage.
Ego navyumveza
kurushaka.
Urishaka kintu kore yaravuze nico mugihe abaje kukubwira byangira kamaro kuriwe urashobora kumwumviriza mukayaga mukagiheza kugira utawumenyatse umuco wabyo wagenze kunuko na atavuga ati sheri yambare yo kunuko.
Erega ndagusaba kwanza uhagarare neza bakubone neza. Mwamubone umukobwa acibwenge sana arakwepa. Erega igegene no muri mutwe nacyo tubatuzi kiba kiri muri wewe n'ujya musheri wawe. Ariko ujya muntu yakubonye ntazi vyurimwo akubara Saidati. Genda muhira ko barakurondera muhira kana nivyo araguhenda wewe ukacuvuga ati inge mayemeze ivyo ndimo cyangwa maye gusimbira muhira
no cyane amubwira ati harivyo nkiriko harivyo nkiriko nayaga no umuntu ni naheza cyane amuhira
eh umaza ko kugira eh bakuzira ngo banye down plus one burumba yukati tumaza kuvugana no musheri tukanoganza ariko abaho hambere bavuga ati indero yo kuziko iyo umukobwa ahuye nundi mama kambara ati wa mukobwa simbira muhira uve muri byo bintu yatamaza kwirukanga gari na muhira kwanzu bwa mbere yaratinya najumvise nivyo
yego nuko nyene
nuko nyene wacha wemererayo
yuko tuvyumva ke byakira nyine byagenda uko nyene ahubwo yacha yirukanye nakavuga ati reka njye ku nzira
Debora nakahe kantu umusheri wawe akaguhaye unezerwa cyane
yagiye ashobora kuntumizako akanta gasiripize kakasangana ne nk'akazawadi yakanyegeje yagasanga akampaye ntanabyiteguriye cyane birancyohera cyane
navuze na kantu nyabaki
akantu nyabaki nk'akantu nyine nk'akazawadi
avuga kabizwaje
nako baraga kiyise ndanyo n'ikoko kuri ari mushe kaba nkunda yego
ati n'umwe naga kiza raneze rwa umva kavyumvamwe
yego
ibisho bisho
yego bikaza nyine
cyimifunda
oya
bize bitunda tunda
yego
say that nawe naka ikantu musheri wawe akagwaye umva yuko wovyina nka Maria Maria Rose Aronse Yesu Kristo
Jaka kano numva yuko sheri wanje aje ama konezerwa kurusha ibindi byose. Nonezerwa nuko aje ambwiye ati sheri ndagukunda. Ako konyene aje akambwiye ndagukunda. Bituma muri je niyumva kundi kuno. Numva yuko ashe mengano namuheka.
Say that ndagukunda.
Nukuri nanje ndagukunda.
Bakuzi namwe banyenye rurai long plans twari buruba yuki kigango kimeze neza turi kumwe na demu babiri cyangwa bakobwa babiri baba ku mutumba wa Kagongo muri zone ya Kizuka ko batuyagira ati ndega ku rukundo two kivyifatamwe gute mugihe umuhungu rero wakunze aragutwaye gushikanye muhira ariko ivyo yakubwiye byose usazera kubeshe ubyifatamwe gute
murako kanya ndababara nk'iyumva ikintu nyene mumba kumeze nabi muri je bikananira kuvyakira ariko ndavyakira kuko nakundi mbona buri bugende ko
nawe uvyumva mu gute Debora
nanje no babara nyine imaze gushika nkasanga ivyambiye siko abiri nyene mugusa ndamushavura gatoya kimwe gusa chamva kuvyakira sindi busubira inyuma
mbe Debora
ako chambandanya imbere nyene
yego me aho nyene cyubandanya imbere kirondera uwundi mbe Debora mugihe ubanye n'umugabo wawe akabavuye gusuma ikintu cy'ambere wakorana igiki
avuye gusuma kiri ku muryango ndagenda nkamwakira nimba yo rasyanzaniye nkamubwiye ati shiri wanjye urakoze kubunda na rasiye kuba ariho beshe babagize nta babayiriwe iyo mpamvu ye cama yanza kumushimira kwanze
urakira gusa
ati ndakira ati shiri wanjye kandi ndamuhaga ndagenda nkamubwiye ati shiri wanjye karibu nkamwakira hari yagashashe batukana nkamwinziza mu nzu nimba ari tugeze nyine nimba ndamushuhije akagira mu bishaka afata dushe akakoga kubyange uko tamugiriye ne utamwakiye ne dutamfashe neza Asho ginda ginda kuba ndi kubera hari ivyabura mu rugo.
Niyo mpamvu. Neza cyane say that nawe nuko ni gute.
Wewe uti amwe gute. Ukwakivuze kweri nico mugabo wawe iyaje. Ashise uraganya no kamwakira ukaraba ivyazanye ukabitora hanyuma ukaja mu nzu kama kamushirira amazi muri dushe akoga hanyuma ivyo umuteguro kamutegurira. Eh hanyuma bende bikaza mu nyuma
murumva yuko abano mu Kagongo bacyubwenga bakomagongo bacyubwenga ati turamwakira tukamushikana mu nzu twara mu nzu hanyuma tukamushira muri base de b tukamutwara tukamuhagira hanyuma kugira abandi bamudutware mbe nakubaza uje kumwakira urumva uramwakira gusa cyagira nyina ati sheri nkurikira nuko bigenda
oya mugena mufatanye share
mufatana gute nyereka turabe
Ashobora kumufata kumukagenda
maskini we bakuzi namwe banyenye lo black swade burumba yuko ikiganiro kimeze neza cyane reka tuzosubira ubukurikira kuko uno munsi ikirere ni kimeze neza ndabona imvura itanguye kugwa ntibagire gukora like share na comment kugira ngo wa muri wa mbere kironke ibiganiro bica kuri DLM Plus 1
DLM Plus 1 ijwi ry'ibikorwa the voice of active